Abogenudo egwu ka anyị ji bịa, ọ ga-adịrị anyị mma.
Udo ka anyị ji bịa,
ọ bụ ije nụ.
Udo ka anyị ji bịa,
ọ bụ ije nụ.
Okanga nweze mika na gebu na mo. Aye bino gwegu, aye bino gwegu.
Kine kine elbu chepes,
aye bino gwegu.
Otu tome,
aye
Gana, I'm gonna go I know you're not a big one. go to go.
Ayo yo na be.
Go make a na ya no.
Ayo yo na be. Ayo yo na be.
Egwa mala kanina ko,
voice of pressure, voice of pressure. Oh, 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 Yako, one
name. Yako, Yako, one Yako, Yako,
I know,
Saba malo,
Ubalula Saba malo,
Saba malo,
Ego malala.
Okanga was a big one, I'm a big one, I'm a big one.